Amahoro mwese mugiye gukurikira amakuru tubira tubashikirize. Kuri uyu wa kabiri umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yishikiye mu makomine ya Giheta na Bugendana intara ya Gitega gutera intege abarangura imigambi y'iterambere ishingiye hanini ku bisata by'uburimyi n'ubworozi. Amasezerano ajyanye n'uburusho n'ubudahangarwa ku bakora mu muryango wa Afurika y'ubuseruko yemejwe kuri uyu wa kabiri n'inama nshingamateka y'u Burundi. Izinga ku Ruyoka riri hagati mu kiyaga Gweru mu ntara ya Kirundo ribamo rero imiryango ishika 50. Imbonesha kure y'igihugu ikaba yarishikiye muri iryo zinga. Turaja kubabwira ubuzima bwo muri iryo zinga uko bwifashe. Kaze rero murano makuru. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa kabiri yari mu rugendo mu ntara ya Gitega mu makomine ya Giheta na Bugendana aharangurirwa ibikorwa by'iterambere bishingiye hanini ku burimyi n'ubworozi. Celeste Nshimirima.
Mu rugendo rwiwe mu ntara ya Gitega kuwa kabiri, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagendeye ariko harangurirwa ibikorwa by'iterambere mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi ku mugwa mukuru Gitega. Yashitse kwiheza umurima w'ibigori ahitwa kuwa nkana hafi y'ikibuga cyahoze kigwa ko indege muri komine Giheta. Umukuru w'igihugu yashitse ahitwa Imutobo gutera intege ibikorwa by'iterambere birangurwa na koperative Vasu. Akaba yagendeye ikigo cyateguwe mu bijanye no kugwiza imbuguru z'ingurube. Icyo kibanza kikaba giteguriwe kwakira ingurube zirenga 50 ingurube zo kugwiza imbuguru. Icyo kigo gitegurwa kandi ngo kirangurirwemo imirimo y'abahinga b'uburimyi n'ubworozi ku mahegitari indwi. Icyo kigo gitegekanywa kwerekana imirima ya kijambere ya karorero. Umukuru w'igihugu muri komine Giheta kandi yashitse ku mutumba muri Mera ahitwa Mashitsi. Akaba yashitse kwiheza itongo ry'amahegitari 15 ririko ririmwa na koperative Vaso. Umukuru w'igihugu akaba yagenda atanga impanuro ku bijanye no kwijukira iterambere riciye mu kugwiza umwembu mu burimyi. Muri komine Bugendana umukuru w'igihugu yashitse ku musozi Bitare akaba yagenzuye itongo ry'amahegitari 11. Itongo ry'imirima y'akarorero n'ibigori ibiraya n'ibindi. Mu kiganiro kwamenyesha makuru umukuru w'igihugu yashikirije ko uburimyi bwafashwe nk'isoko ry'iterambere mu gihugu cy'u Burundi. Akaba atera kamo abafisa mikoro bose gushigikira iterambere ry'umwimbu mu burimyi.
Ndahimiriza abagwiza tunga abantu bafisa mikoro mwebwe bize abize cyane cyane kuko nibo bize nyine kugira bacubwo bwenge. Ubwo bwenge twavuga ko bwo kurondera ingere itunga ry'igihugu riduga duhingure ibi abene igihugu bariko barimbura ibiraya kugira ihinguriro rihingura amafirite. None hagoye iki na kamashini uzana ugashira ngaho hanyuma bagaca bari mavyinshi kuko bafisa ubihingura ibitoki murabona nk'ubu turavisa amahinguriro ubu yataye guhingura inzoga z'inzagwa imitobe nkajya umuntu acarima ibitoki kuko afise yabijana. Rero ncampimiriza abantu bose babishoboye gutangura kugira amahinguriro. Ugize amahinguriro duca tugira utuntu twavuga tuti ikibanza cyo kwegeranirizamo ivyimbugwa nk'ubu nko muri aka karere ugaca usanga ngaha baragize ahantu abari n'ibiraya tubijana hajya novuga uhingura ibiraya azobisaga hajya ariho vyegeraniye. Umwumva yuko nurufatangana umurimyi agacahura n'uwegeranye ivyo bimbuye agaca bijana aho babahinguriye bahinguye ubushora nawe acashora mu bindi bihugu. Murumva uko niko iterambere igenda kandi zende iteze yuko umuvuduko twavuye hasi twese atanumwe asigaye inyuma uzotuma Uburundi natwe tuvuga tuti ubu turahagurutse mu myaka mike tuze tubone abarundi nabo bafise ubuzima bwiza.
Mwamenya ko uyu mwaka dutanguye w'ibihumbi 2022 mu gihugu cy'u Burundi ari umwaka wahariwe ukugwiza umwimbu mu burimyi.
Nkuko rero twabibabwiye inama nshingamateka kuri uyu wa kabiri yizirongera iremeza integuro y'ibwirizwa ryerekeye amasezerano ajyanye n'uburusho n'ubudahangarwa buhabwa abantu bakora mu muryango wa Afurika y'ubuseruko. U Burundi muri kano karere nibwo butari bwemeze ayo masezerano yapfundikiwe iyarusha mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ni inkuru dushikirizwa na Christine Kima.
nkuko byasiguwe n'umushikiranganje ajeje umigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu ngo Burundi bwatevye gushira umukono ku masezerano ashiraho uburusho kubakora mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ngo kumvo zibihe bya politike n'umutekano muke waranze umwaka wa 2015 n'ibindi bikogwa byo gutunganya amatora eka ngo nibihugu bimwe bimwe bya rutura ntivyarabagize igihugu c'u Burundi ngubu rero n'umwanya mwiza wo gusubira kunagura ishusho ryiza ry'igihugu ubwo burusho rero bujanye n'ubudahangagwa mu butungane ukutariha amataxi amwamwe no korohereza abakozi bakora muri uwo muryango mu bisata bitandukanye harimo ko igifaransa coshigwa ku rutonde rw'indimi zikoreshwa mu bikorwa by'uwo muryango mu bibazo byashikirijwe n'abashinga amateka babajije ko ubwo burusho buzoshikira Abarundi narijya ari bake bakora muri EAC aho umushikiranganje akaba yavuze ko Abarundi bo kwijukira guhiganirwa ubuzi ku rwego rw'akarere kugira nabo baronka uburusho nk'abandi bo muri ibyo bihugu
tubake cyane gusa harimo icyo nufita kategorize gusa abakozi hariho abakozi ba politiki n'abakozi by'ubuhinga bya politiki rero birumvikana hakaba rotation mugana ho nyene hari ibihugu bitatu byatanguye umuryango ni Uganda Kenya na Tanzania twagiye dusanga baramaze kuwukora umuryango usanga bafise ukuntu bafise abakozi benshi kudusumbya hanyuma mu bijanye n'abakozi ku bintu bijanye n'uko muri ko tekinike ingorane hari kenshi ingorane y'ubunini Abarundi iyo babonye bati hariyo poste ya Rusha mu rurimi rw'icyongereza kenshi baritinda ku by'ukuri kuko bafise impambano y'ururimi nibaza yuko icyo kintu kirimo mugabo turetse n'ibyo Abarundi turacatinya hanze cyane turacatinya ibyo hanze cyane niba uja muri za siyasi ntibivire ava ku bufaransa usanga Abarundi ari bake nicyo gituma igikorwa cyo guhimiriza Abarundi kuza barashobora gusaba akazi mu mashyirahamwe mpuzamakungu amashyirahamwe y'akarere twobanda dusansibiriza n'indi mashyirahamwe y'amateka adufasha kugira ngo urwaruka rwo rurakura bashobore kwinjira nabo baje muri ayo mashyirahamwe kuko hari abakarusho amahera bahembwa baragarukana mu gihugu bagateza imbere igihugu
bikaba bisabwa yuko ayo masezerano yoba yatewe ko igikumu imbere y'itariki 30 ndamukiza z'uyu mwaka kugira ngo Burundi buje ku rugero rumwe n'ibindi bihugu by'umuryango wa EAC abashinga amateka bahejeje kwica ijya nino iyo nteguro y'ibwirizwa ikaba yemejwe ijana ku ijana
amashirahamwe y'ugwaruka agera ku gihumbi ngo aramaze kuronswa ibikoresho bita tablete bikoresha ubuhinga ngurukana bumenyi internet mu ntumbero kubafasha yo gufasha ugwaruka ruriko ruriteza imbere umushikiranganje ajejwe ugwaruka zikere nibigira mu nama yo kuri uyu wa kabiri akaba yasabye abajejwe intwaro gushigikira ugo gwaruka mu ntumbero kubashigikira muri iryo terambere Egide irakoze
Iyo nama yatunganijwe n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ugwaruka yakoranije abahanuzi b'abastanteri n'abamuramatari bajejwe iterambere yuguruwe n'umushikiranganje Ezekiel Nibigira mu byo bajejwe harimo ugwaruka nkuko byashikirijwe n'abahinga batanze ivyigwa ngo uyo mugambi nuwo gushigikira ugwaruka ruhurikiye mu mashirahamwe yo gufashanya no kwiteza imbere ayo bita groupement de solidarité mu rurimi rw'igifaransa Uyo mugambi ukaba wakorewe mu makomine 33 mu gihugu cyose aho gwaruka gwigishijwe kwiteza imbere biciye mu gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi aho leta na UNICEF baronkeje ubwo gwaruka ibikoresho bikoresha internet arizo tablete mu rurimi rw'igifaransa ivyo bikoresho rero ngo biramaze gutangwa ku bwinshi aho tablete zigera ku gihumbi zatanzwe kandi ngo himijwe gutangwa izindi tablete zigera ku gihumbi n'amajana 5 umushikiranganji Ezekiel Nibigira yashikirije ko uyo mugambi wagwanije cyane ubushomeri mu gwaruka uhereye kugwarangije amashure rukabura ubuzi. Umushikiranganji Ezekiel Nibigira yateye akamo abahanuzi babura matari n'ababastanteri bajejwe iterambere gukurikirana imigambi y'ugo gwaruka ruhurikiye mu mashira hamwe co kimwe n'ivyo bikoresho. Ayo mashira hamwe yose akaba arimo gwaruka rugera ku 2025 ruva mu ntara 10 z'igihugu cy'u Burundi.
Hari zinga riri hagati mu kiyaga gweru mu ntara ya Kirundo libakorera imiryango ishika 50 igwiriyemwo abasangwa butaka. Imbonesha kure y'igihugu ikaba yarishikiye muri iryo zinga gitwa Kuruyoka kwirabira ingene abo bene igihugu baba hagati mu kiyaga babayeho. Diomede ategekimana.
Aha turi hagati na hagati mu kiyaga gweru aho tuvuye ku mutumba Nyagisozi tugana izinga riri hagati na hagati mu kiyaga gweru bita Uruyoka ni muri komine Busoni intara ya Kirundo. Tukaba turi kumwe na mstanderi wa komine Busoni Dismas Savyimana. Naho turashitse mu izinga tukaba tugira tuje kuraba ubuzima bwa bene gihugu baba kuri iryo zinga ingene bwifashe. Aba rero niwe bene gihugu baba kuri iryo zinga ryo Kuruyoka bagwiriyemwo abo miryango y'abasangwa butaka. Musitanteri wa komine Busoni amenyesha ko abahaba babazi kandi babakurikirana.
Hari imiryango y'ababa 50 rero kubakurikirana umwumva ko ari ikintu cyoroshye iyo tuzi ko hari abantu b'abarundi tugeze ko hashira indongozi. Hariho abarongoye inyumba 10, hariho abarongoye agacimbiri kaca gatwagwa muri gatare kandi amategeko iyo tuyakoroye acha kundongozi zo mu mitumba agashika no ngaha.
Nabo nyene baremera ko bagira ku mategeko yo hakuno yizinga.
Iga ntategeko narimwe risaba ko twebwe tumenya ritadushikira natwe ngo tubyire. Niba leta ari ikeneye kubene igihugu bari hakujya natwe amategeko aradushikira. Hageze gutora mu matora twebwe turafise icyombo n'iryo nibwo bwiyunguruzo bwiwacu dufata amato tukaca mu miryango yacu niba ari ikeneye uko guha kujya tukagikora.
Abo bene gihugu rero bamenyesha ko bahaje kuva mu 1989 bakurikira iyo si imera cyane.
Nyuma y'ugwimo rw'integana marangara cyavuga ati nimugende kariya gasozi na matongo ya leta nta bantu bakabirima n'abarima bariteza bakarima bwiyibe bacha baravuga ati yamara ngaho hasaba nkuko leta ibisaba wasanga barahaduhaye bacha turagenda tusaba mu stantere. Rero turabwirabwirana tugiye kuza rero nga twaciye dusanga bamwe baharima bwiyibe tuhasanga indimiro cyabwa ati yamara nubwo muri muri aharima twe twahasabye
bagabo bacu rero basabaraza bayimbaguye babona ipfuni giza batamwiri ahantu tutagiye kuharima ibumba turi hebe turabona yuko twoba dukize aha hantu tuhashikije. Je wa mbere nasanze umugabo wanje ararimwe agapande nabanjije kuvyina ti ni imana yasekeye abatwa.
Iyo si rero igizwe n'urutare ruriko ivurika riryoshye ku bitegwa bitandukanye ari nayo cyatumye bamaze kuhashika baciye bavavanura n'umwuga wabo wo kubumba kuko bimbura cyane bakongera bakorora.
Mare kugera hano mbonye nteye ibijumbu ndimye ibigori abana barishima ati za nkono zari zaratwumiye ku mutwe turazitaye ubibumba ntajyo no banyishombora uretse kurima.
Ku bijyanye kandi n'ingene babayeho iryo zinga bita Kuruyoka nta mashure nta vuriro nta tongo ryo gushingura abitavye imana rihari nta mazi meza kandi nta kaguriro. Ivyo byose rero babironka babanje kurira ubwato busanzwe bakajabuka ku mitumba yo hakuno narijya buri mujyango wose ngo ufise ubwato bwawo.
Abana bariga biga baca mu bwato bagenda ku ishuri barabanwe bageze mu mwaka wa barisunikanira babari mu cyo kwivuza umubyeyi nga hafi simbanyi abyarira kwa muganga tangura gupimisha umuntu agwaye ni kwa muganga yewe gamana bamutwaye bakamushika
ku munsi wa mbere abakenyezi bubakanye na babura matari barahaye imfashanyo imijyango ibiri yabyaye ubushuri yo mu ntara ya Cibitoke. Iyo mfashanyo yari igizwe ahanini n'ibifungurwa n'impuzu z'abana hamwe n'iza bibarutse. baragiye kandi gushigikira umukenyezi yabaye ntabwa kubera indwara agendana yo mu mutwe le bigirimana
abo bakenyezi umunani bafise abatambukanyi barongoye intara bahurikiye muri koperative mukenyezi uri nkingi iterambere babanje guha imfashanyo umuryango wabyaye ubushuri wo muri zone ndora komine Bukinanyana ukabukiri mu bitaro vy'indora kubera abana bavutse badakwije ibiro abo bakenyezi bagiye bitwaje agakemanyi karimo amata umuceri ibiraya ifu y'ubuyi isukari ibiharage akabahasha k'amafaranga hamwe n'ibyambagwa kubana n'uwo mukenyezi umuhanuzi ajejwe imibano mu biro vya buramatari w'intara ya Cibitoke yarakengurukiye abo bakenyezi ku mutima w'urukundo acaranatera akamu abene gihugu gushigikirana mu bihe nk'ivyo kuko bisaba uburyo bwinshi baragiye no muri komine Mugina naho nyene gushigikira uwavyaye ubushuri agakemanyi kakaba kari cyo kimwe Janete Cicahayo umukenyezi wa buramatari wo mu Kayanza ati twaje kubasahiriza
kurera abana batatu ntibyoroshye twashaka rero tubasahirize twaje twitwaje agakemanyi ko kugira ngo tubafate mu mugongo twaje kandi no kubipfuriza umwaka mushasha tukaba dusaba yuko n'ababanyi bo muri komine Mugina bo baba hafi bakabafasha kurera ivyo bibondo kuko umwana si uwumwe n'uwu Burundi
Eka nabo bibarutse ubushuri barashimiye abo bakenyezi.
Nongeye kubashimira kuba muyumviye kutugerako kuko kuba wabyaye abana batatu busi cyoroshe mu buzima turimo. Ndabashimiye ko muyumviye kutugerako Imana ibahezage.
Abo bakenyezi baragiye no gufasha umukenyezi umugabo yahebye bivuye kuko hari bihe azaragwara ingwara yo mu mutwe nawe bagiye bamushiriye ibifungugwa.
Mubibanza bimwe bimwe byo mu gisagara ca Bujumbura bihurikire kugurabamwo abantu benshi aho bisabwa kwa abantu bambara udupfukamunwa hari habantu usanga bamwe batwambara abandi nabo ugasanga ntibatwambara hatibagiwe ko hari n'abatwambara nabi ni inkuru dushikizwe na Jamari Vianney mpawe n'Imana atubwira uko yasanze byifashe
ku bitaro Clinique Prince Louis Gwagasore abaza gusuhuza abagwaye n'abagwaje bamwe baritwararika kwambara udufukamunwa kugira bikingira ikiza cha COVID-19 abandi nabo bakigira basinda bibazwa mu kutabwambara abandi bakabwambara uko bidategerezwa aho ni mu gihe indongozi zitandukanye z'igihugu zidasiba kwibutsa abanyagihugu kubahiriza ingingo zafashwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kugira icyo kiza ntikibandanye kirandagata mu gihugu no ku bitaro byitiriwe umwami Karede naho nyene abitura ibyo bitaro bose ntibitwararika kwambara udufukamunwa harababwambara nubwo naho nyene harabatabwambara canke babwambara ntibabushikane ku munwa no ku mazuru ku bituro by'amabisi y'abayava mu makaritie yo mu buraruko canke mu manuko abenshi barambara udufukamunwa hakaba n'abandi babifata minenegwe mu kutabwambara canke mu kubwambara uko bishakiye ariko rero ku gituro c'amabisi aja mu makaritie yo mu manuko harabajeje kuguma bahimiriza abiyunguruza kugira binjire bakaravye kandi bambaye n'udufukamunwa kugira iyo ngingo yo kwambara udufukamunwa yubahirizwe n'abiyunguruza mu mabisi igipolisi kikaba cafashe abatari bake batari babwambaye aho hari ruhande ya kaminuza y'u Burundi ikigo cyo kumutanga kwibarabara mwezi gisabo aho bafashwe batabwambaye baciwe amande
ku munsi ugira gatatu inkino z'igikombe cha Afrika ziriko ziraba ngo nta kanovera izo nkino zifise biturutse hanini kuri cha kiza cha corona gituma abantu batarorera ari benshi abakinyi nabo abatagwaye ngo imigwi y'ibihugu bya buraya bakinamwo yarabimanye Freddy Nzeyimana
inkino z'igikombe cha Afrika kuri uno munsi ugira gatatu ziriko ziraba hariya mu gihugu cha Cameroon abakunzi b'umupira w'amaguru baremeza ko ikiza cha coronavirus kitorohereje abakunzi b'umupira ikanabakinyi ubwabo ivyo rero mu byatumye inkino ziriko ziraba zitagira akanovera nkuko vyahora ivyo mbere bikaba vyunyiwe nuko amahiganwa mu bihugu vya Buraya abandanya imigwi nayo ikaba yaranse gutanga abakinyi bamwe bamwe ngo baze gukinira ibihugu byabo nkuko bisigurwa n'umumenyesha makuru w'inkino Mekiade Nkeshimana.
Ni igikombe usanga abakinyi bamwe bamwe batakinye kubera ico kiza ca coronavirus. Dusubiye inyuma kuri ankuru kintu gwabaye ku munsi wejo gwaho igihugu ca Senegal hamwe na Zimbabwe. Urabona ko Senegal yari buza abakinyi bashika kuri 10 kandi bashobora gutanguza mu kibuga. Urumva ugasanga bibaye kubera ico kiza ariko umenyereza yavuga ati naharura kuri abo bakinyi. Ico ni kimwe. Ikindi naco harabakinyi bamwe bamwe usanga bataje gukina kandi bari bitezwe ngaha muri Afrika. Ariko kubera imigwi burari bibahemba ivuga iti ukagenda hari yagashara kawe bizogenda kunuko cyangwa ugasanga ari ikindi kinyegeje inyuma ugasanga je uno munsi nimba hari urukino rwa Manchester United hamwe na Arsenal cyusanga ngomba kuja kuraba Arsenal na Manchester United aho kunogiye kuraba ikombe cya Afrika ikindi naco nuko kuberekiza cha coronavirus tubona ya ambiance yo muri stade abantu baza kurorera usanga babagabanije kuko bavuga yuko atari urukino rwa Cameroon bakira abantu bashika ku bice 80% by'abantu bakigwa muri stade izindi nkino zakigwa ku bice 60%. Urumva rero hari ikintu usanga uyu umupira wo muri Afrika wari umunsi mukuru usanga ari ikintu gikomeye uno munsi ariko turabona kikiryoshye nkuko byari byitezwe ibyo nibyo bituma kanovira kariho karavamo ku bantu bagikurikirana ku mateleviziyo cyangwa yaranyene muri Cameroon
ikindi kiriko kiratuma abantu hani wacu ngo batari ko barahurumbira izo nkino nkuko vyahora nuko atamigwe yo muri kano karere yaserukiye akarere mu cyo cyanyuma cy'izo nkino kandi noneho ngo imigwi ikomeye kurusha iyindi ntiranakina twamenyesha ko ku munsi w'Imana igihugu cya Cameroon ari cyo cyatunganije izo nkino cyatsinze Burkina Faso ibitsindo bibiri kuri kimwe Cape Verde itsinda Ethiopia igitsindo kimwe ku busa kuri uyu wa mbere Maroc yatsinze Ghana igitsindo kimwe ku busa Senegal itsinda Zimbabwe igitsindo kimwe ku busa nayo nyene Guinea itsinda Malawi nayo nyene igitsindo kimwe ku busa nayo Gabon itsinda Amazinga ya Comore igitsindo kimwe ku busa
umakuru twamatubashikiriza komisi ya kabiri avuga kubijanye n'inyubakwa rusangi tubabwira ibikoresho ibikogwa biriko birabera muri quartier ya 5 mu Ngagara ahari ko hubakwa umufurege utwara amazi y'imvura yaramaze rero igihe abangamiye abantu bahaba na cyane cyane baba kwibarabara gitiriwe ngozi ryaho mu Ngagara Pascal Butoyi
Abanyengagara aho muri quartier ya 5 muri zone Ngagara muri commune Ntangwa mu gisagara cha Bujumbura ngo bagiye kuruhuka amazi y'imvura yahora batera ayo mazi ubu ngo akaba agiye gufata umugende wayo kubera umufurege bariko barubaka kuri iryo barabara gitiriwe Ngozi ibikorwa rero na leta biciye mishirahamwe abutipe nishirahamwe ASK ari naryo ryatsindiye isoko rikaba ririko rihatunganya
hari amazi apfa mu quartier ya 4 yahora atera muri quartier ya 5 kuri ubwo rero ayo mazi turiko turayakanaliza kugira tuyashire ku kiringoti gishikana amazi mu ntahango
amazi y'imvura rero ngo ntiyarakigenda ngo ashike iyaja kuko yacayirara mu ibarabara no mu mazu yaba hafi yaryo aho akahasiga akanuko kuko yabavanze n'amazi y'imicafu ava mu mazu ibyo bikorwa rero mu gukorwa batanguye kuzibira ruguru iyo amazi ava muri quartier ya 4 mu Ngagara aho yinjirira naho ababa hafi bitabaryohera kubera baca baronka kanuko nabo naho bariko barahakora ariko ngo hariho abaca bihagira icyo kibanza bakaciyitirira mbere bakanahazibira abahegereye bagasaba ko boreka kuhazibira kugira ngo habe kibanza cya bose tubamenyeshe ko ibyo bikorwa bizomara amezi 6
Umakuru avugwa hanze muri Quebec havugwa ikiza cha corona kibandanya gisasika inganda n'abandura bakabandanya biyongera leta ya Quebec ubureye ikaba yafashe ingingo zitandukanye kugira ngo ishobore guhangana n'ico kiza Eliane Manirambo
mu gihugu cha Canada hagisata cy'amagara y'abantu kirabangamiwe n'ikiza cha COVID-19 Aho muri no misi kimonogoje igitigiri cy'abapfa n'abandura kikaba cyiyongera ku munsi ibyo bituma ibitaro bihagarika ibindi bikorwa byo kuvura no gukora abantu kugira ngo haboneke abaganga bakwiye n'ibitanda byo kwakira abafashwe n'uwo mugera wa COVID-19 kugera ubu rero abanyakebec barenga 2,500 akaba aribo bari mu bitaro kubera uwo mugera igice cyabo bafashwe rero akaba arabati chandakishije uwo mugera obataracandagwa bakaba baharugwa munsi y'ibice 10% by'abanyakebec leta rero ikaba itegekanya kubuza abantu kwinjira mu bibanza bimwe bimwe nkaho badandariza inzoga zirimo umwambiro nitabirikaze bita cannabis atakarata yerekana ko bicandagishije nkuko byashikirijwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu ngaho muri Quebec iyo ngingo rero ikaba yaranezereje abatari bake kuko izotuma ibitigiri by'abandura bigabanuka ku ruhande rw'umushikiranganje wa Canada hajejwe amagara y'abantu avuga ko kugira itegeko kwicandagisha umugira wa COVID-19 ariyo nyishu irama mu kugwanya ico kiza ca coronavirus ivyo bikaba vyiyamirizwa n'abanya Quebec biboneka ko muri iki gihe bariko baritabira ku bwinshi isekeza ryo gutanga urucanco rwa gatatu rwo kugwanya uwo mugera wa COVID-19 mu minsi mikuru rero iheze umwaka irangiye abanyakebeke batari bake bakaba baranduye uwo mugera wa COVID-19 hakaba haribonekeje benshi baje kwipimisha eka n'abarondera mu mazu y'ubudandarizo bw'imiti ibikoresho byo kwipima uwo mugera bakaba bari benshi ibyatumye n'ibyo bikoresho bikeha ibyo bikoresho rero ngo bigazosubira kuboneka muri nondwi narijya ari kimwe mu bifasha mu kugwanya uwo mugera kwiga bakoresheje ubuhinga ngurukana mumenyi batava mu nzu gushika ku igenekezo rya 17:00 gusubizaho ingingo yo kudacaruka inyuma y'isaha 4 gushika isaha 11 z'agatondo kubuza abantu benshi guhurira hamwe kugara amazu y'uburiro amazu akinigwamwo ivyese amazu yo kwinonora imitsi n'ayandi nivyo byashizweho na leta ya Quebec igerageza ku buryo bwose kugwanya ico kiza ca COVID-19 bataziriye tsunami
umukuru w'igihugu ca Nicaragua Daniel Ortega aheruka kwihagira ikiringo ca kane abanje gutamumvuto aho batavuga rumwe leta zunze ubumwe za Amerika zikabona rero ko ari intwaro y'agahotoro no gushaka gusubiza inyuma ibijanye na demokarasi Eliane Manirambo
umukuru w'igihugu ca Nicaragua Daniel Ortega arambitswe ubugira kane umutamana ikimenyetso ko atanguye ikiringo kigira gatanu yikurikiranya umutambukanyi wiwe Rosario Morillo mubona kuri aya mafoto akaba ariwe cegera ciwe bose hamwe bakaba batwaza igikenye bashigikiwe n'ibihugu bibanyi harimo n'igihugu ca Venezuela mu mabarabara y'umugwa mukuru wa Nicaragua hakaba hibonekeza abadandaza imipira iriko ifoto ya Daniel Ortega abamuyoboka bakaba berekana ko bamushigikiye kandi ko bamufitiye icizere uyavuga ko yizeye ko uyu mwaka w'ibihumbi 2022 igihugu kizotera imbere akaba yipfuriza umukuru w'igihugu kuramba kugira ngo ashire mu ngiro imigambi yiwe yo guteza imbere igihugu naho biruko abatavuga rumwe na leta ntibemera yuko yatsinze ayo matora yabaye muri munyonyo umwaka uheze Daniel Ortega ntiyahengeshanije kugirira nabi aho batavuga rumwe abamenyesha makuru 40 n'abandi baterekwa uwo mukuru w'igihugu barahagaritswe akaba harimwo mbere nabo bahiganwa bagera kuri 7 uyati aha nta uvuga ibitagenda neza hari n'abapfungwa ba politike batagira ubavugira umwe bwa Buraya hamwe na leta zunze ubumwe za Amerika bakaba bamenyesheje ko bagiye gufatira ibihano abagize leta n'inzego z'igihugu cha Nicaragua naho biruko Daniel Ortega yahoze ari n'umugwanyi akaba ashigikiwe n'igihugu c'Ubushinwa hamwe n'Uburusiya abanya Nicaragua bahungiye mu gihugu cha Costa Rica bakaba baragize imyerekano biyamiriza ayo matora n'umukuru w'igihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 igihugu cya Costa Rica kikaba cyari kimaze kwakira abanyanikaragwa barenga 100,000 basabye ubuhungiro bwa politike abanyanikaragwa bava mu mice yose yaba abanyepolitike abamenyesha makuru abarimyi hamwe n'abasirikare bakaba bahunze itotezwa rikogwa na president Daniel Ortega
murakoze rero mwese mwari kumurakurikira ano makuru.